OKFM 101.7.
Okay, 101.7 sinu bisha fya transfer dia chebi adwumadie mu abono sia pawo sima adionum enum 55 minutes after 6 ene ebusumi ne da toso adionum so busumi ayohumumu busumi emfie pinu ne adionu emyensa edane yebenada Tuesday 27th June 2023 in the year of our Lord. Ofe me radio kwa wasan ngo Kwame Nkrumah Tikese morning show president of the land for bible ne yankin kai wonyakopan sem Odi for Isaiah nwoma etire aduanan di mu baako e de eba the book of Isaiah chapter 40 verse 1 e de eba yentie onyankopon asem monchechire meman wure onyankopon na wasee monka abodwosam enche Jerusalem na mona kasaye se na kudie asa se wade ne mfum so ache se ne bɔne nyina ho wanya awurade nsɛm mbɔ ho amen wo frɛ me tiawa na asɛm yi de wɔse me mɔne kasaye men ka ne sɛ news na me mfan kyerɛw na me nkyekyere ɔman werɛ me nkyekyere deɛ ne werɛ ahoɔ na deɛ ne nnɛ so sa awerɛ Menche chiri wobia yedina tuwe fiasye weni yedi da suwasi wobe pie. Menche chiri wawira nopeyi. Menche chiri die wa shri nandi pebie. Menche chiri wawire. Menche chiri die ne dida suwasi sase. Edanya watimu advance kura asun. Di wobe die kura ya deno. Wase menche chiri wawira nopeyi. Wase menche chiri wawire. Na waini ya kasa menche chiri wawire wasi. Mwinyan kupong ena wasi. Oda fo du ba bia na abra bonu se unni wiase kra na nkeye. Eru ba bia ohume te. Wan ma guaso afuom. Wo ye wo bi bia nye yie. Da bia wo nsesum wano. Etu bebre ni sanwie. Akaka kra bi na ko bi wode homa san ne kon wiase adini hwamo. Wase menche kire wo wira no pei. Wase menche chile uwire, minyan kupon wasye. Na minka bujusem menche Jerusalem. Minka asama abemu wakuma ato uyem. Minka nchile wanopeyi. Na wase, mi mwane seka seye. Minka nisedye minka news. Na minfa nchile u. Unyan kupon wasye. Wase na minka nikaseye mfa nchile use. Wakudie asa. Wakundi okun awu kusika kun yare kun ohia kun abebrese abewuo bi okun sa kun no wose asan mi mone sekase ye enkyere wo wose se wode wo mfom soo akye boni bi na wo yeye e ma wakodua sa tebia ni mu a wose wode akye anopai me chekere wo wira anopai pepo woni wan misuo sister pepo woni wan misuo brother pepo woni wan misuo papa ana maame onyankopon se menche chire wo yure se okon na wudie no asa na se onyankopon akon ama wo de a na wo ye nkunim difo anopai ewurade nka wo ho na owure nchechi anopai de siu ye se na siu kra ye Jesus Christ di mu ene abompa ye fagidi ka se amen ye ken kan fi the book of Isaiah chapter 40 verse 1 and 2
OKFM 101.7.